Iindumiso 106. Halleluya! Bulelani kuYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe. Kubani na onokuzixela izenzo zobugorha bukaYehova, onokuyivakalisa yonke indumiso yakhe? Hayi uyolo lwabaligcinayo isiko, lwabenza ubulungisa ngamaxesha onke. Ndikhumbule Yehova ekwenzeni kwakho isisa kubantu bakho. Ndiyelele ngosindiso lwakho ukuze ndibone inyweba yabanyulwa bakho. Ndivuye ekuvuyeni kohlanga lwakho, ndiqhayise kunye nelifa lakho. Sonile thina nobawo, senze ukugwenxa, senze ukungendawo. Oobawo abayiqinqanga eyiphutha imisebenzi yakho ebalulekileyo, abakukhumbulanga ubuninzi benceba yakho, baphika elwandle olubomvu. Wabasindisa ngenxa yegama lakhe ukuze abazise ubugorha bakhe. Walukhalimela ulwandle olubomvu, loma wabahambisa emanzini anzongonzongo, kwanga kusentlango. Wabasindisa esandleni sabathiyayo, wabakhulula esandleni sotshaba. Amanzi abagubungela ababandezeli babo, akwasala namnye kubo. Bakholwa ke ngamazwi akhe, bayivuma indumiso yakhe. Kanti bahle bazilibala izenzo zakhe, abalilinda icebo lakhe. Bakhanukile entlango, bamlinga uThixo enkangala. Wabanikela abakubizayo, wathumela ukungcubheka emphefumlweni wabo. Bamenzela umona uMoses eminqubeni, no-Aaron ongcwele kaYehova. Wavuleka umhlaba, wamginya uDathan, waliselela ibandla lika-Abiram. Umlilo walitshisa ibandla labo, amalangatye abalenya abangendawo. Benza ithole eHorebhe, baqubuda emfanekisweni okhidiweyo. Balwananisa uzuko lwabo ngento emilise okwenkomo edla utyani. Bamlibala uThixo umsindisi wabo, owenza imisebenzi emikhulu eyiphutha, imisebenzi ebalulekileyo ezweni lakwaHani, imisebenzi eyoyikekayo elwandle olubomvu. Wathi uyakubatshabalalisa, koko wesukayo uMoses umnyula wakhe. Wema ethubeni phambi kwakhe, ebuyisa ubushushu bakhe ukuba angatshabalalisi. Balicekisa ilizwe elinqwenelekayo, abakholwa lilizwi lakhe. Barhorha ezintenteni zabo, abaliphulaphula izwi likaYehova. Wabaphakamisela isandla sakhe, wafungela ukuba abawise intlango, ayiwise imbewu yabo phakathi kwentlanga, abachithachithe emazweni. Bazibandakanya noBhahali beHore, badla imibingelelo yabafileyo, bamqumbisa ngeentlondi zabo. Sagaleleka phakathi kwabo isibetho. Wesuka wema uPinehasi walamla, sathintelwa isibetho. Oko kwababelelwa kuye kuthini bubulungisa, izizukulwana ngezizukulwana kude kuse ephakadini. Bamqumbisa emanzini aseMeriba, kwehla ububi kuMoses ngenxa yabo, ngokuba bawuphikisa umoya wakhe, wapololoza ke ngomlomo wakhe. Abazitshabalalisa izizwe awayethethe ngazo kubo uYehova, baxubana neentlanga ezo, bafunda izenzo zazo, bakhonza izithixo zazo, yaba sisirhintyelo kubo. Babingelela ngoonyana babo nangeentombi zabo kwiidemoni, baphalaza igazi lomsulwa, igazi loonyana babo neleentombi zabo. Ababingeleli ngabo kwizithixo zakwaKanaan, lahlanjelwa ilizwe ngamagazi. Babazinqambi ngezenzo zabo, bayenyuza ngeentlondi zabo. Wavutha ke umsindo kaYehova kubantu bakhe, laba lisikizi kuye ilifa lakhe, wabanikela ezandleni zeentlanga. Balawulwa ngababathiyileyo, zabaxina iintshaba zabo, bathotyelwa phantsi kwezazo. Zibe zininzi izihlandlo ebahlangula, ke bona bamphakamisa ngamaqhinga abo, bonakala bubugwenxa babo. Noko ke wakunonelela ekubandezelwa kwabo, akuva ukuhlahlamba kwabo, wawakhumbula ngenxa yabo umnqophiso wakhe. Wazohlwaya ngenxa yobuninzi benceba yakhe, wabafumanisa imfesane phambi kwabo bonke abaye bebathimbile. Sisindise Yehova Thixo wethu, sibuthe ezintlangeni ukuze sibulele kwigama lakho elingcwele. Sizingce ngendumiso yakho, makabongwe uYehova uThixo kaIsrayeli, kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni. Mabathi bonke abantu, amen. Hallelujah.